Ate suwe lapo, abe suwe no mundu lona, abe mbege ni ilone zonke zidlulile lathi tenele athi selele lathi athi gulube athi asho asho asho
akazi nawe siyadlulile ifele ngakho lokwe sikwe uthefele ushiya uyise nonina inamathele kumnga labo seuba sebeba nyama therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Kune problem ke kuloku iBhayibheli lithi lahlana abazali. Hallelujah. Sikho sikhulumile lezinto sajula, sengikhulumela nje ukuze sidlule. Alitha kulahlwa abazali. Nikhona bathandwa.
Amen.
Malithi useyoshiya uyisenonini, alisho ukuthi useyolahlwa uyisenonini. Kunomahluko lapho. Alisho ukuthi useyolahlwa uyisenonini. Lithi gatshani useyoshiya. Enza njani? Anamathe kumga ezonjani
anamathe
mbatshelile ngathi wena bhelekazi mbatshelile ngathi iyinkinga nalento ukuba abangani ukuba nabangani usushadile mbatshelile leyo leyo iyinkinga ukuthi ube nabangani usushadile. Iyinkinga nibatshelile leyo nto ngathi iyinkinga bhelekazi lento eyakuthi umuntu athi eseshadile abe nabangani ngoba leyo nto yenza namathele bangani anganamatheli kumkakhe.
Amen.
Nenkosikazi namathele bangani inganamatheli kumyeni wayo. As a result, they don't grow together. They are not cleaving to one another. They are growing apart. I see a puma de summer ladies. So, sisters, the shower more as sisters. Spuma na winya na abe spazani. Sisters, I can have the shower more. As ladies, hey, sisters, spuma ladies. Lelela ngixoxele iBhayibheli lithi senyo cleave you will cleave together. UNkulunkulu ufuna nikhule ndawonye nize nifike la khona okucatshangwa womunye kube ukucatshangwa wena. Ufisa uNkulunkulu ufike la khona akuzwayo na ukuzwe ngakutshelile
Moi, je suis tête à pleurer, nous pisons, mais n'avons les
Et ça me dit, n'avons les lignes. Ça, au moins, n'avons les lignes.
N'avons les billets au bouquet bon. Habile na machita yo kubi bona test usabela kwa tospelela aspelela kodwa iki nkosikazi yakhe they are grooming bebehlangana la ntambama noma kusihlwa hlangana abantu abaqhamuka with different spirits with different spirit lo bese boleni lapha ya thuka nenhlamba lapho twana thuka nenhlamba lapho twa yas ayidinga ukuyigcwele leso nalo behambe nama ladies ugcwele umoya wayikwelethe Kana nomoya wayikwelethe uthi manje ngibonile lapho ngibonile lapho ngibonile lapho yabona kuhlangana abantu abaqhamuka nemoya enjani bazohlangana phansi kwalolu phahla they are growing yabona ngemfowethu lokusushadile nangu umngani wakho eyezofethu nathi umngani wakhe sisters yes your friend you must say papa to your friends ngoba manje ngizonifasa la njengoba nginifasa nginifasa ngempela ngidlala funa from this day onwards nifunde ukwenza izinto together Otherwise, unless you from ukufaka nini crack ebushadweni wenu. Ifaka umoya ukukhula apart. Kuna le apart ke ethi they shall become one flesh as I'm recording ukuthi do things together. Have fun together. Cry together. Enjoy together. Then together they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.